abiro e piny Mungu ka, to kae manya nene kodoyo wede nigi ji ariyo e toke ka gimuko do gate mar skul.
Mana adier!
Kawuo koso kikawuo. Adwa na kodo doyo wede.
Eto walo!
Akwa mwinja.
Eto walo!
Adwa na kodo doyo wede.
Kodo walo!
Misa ochopo manya kuluor jo ODM, nike jo ODM ni. Be manyocha, e platform manyocha hino kode kuonde manyocha kikweche go. Jitura winja.
Awini.
Jokendo gima duong madwa na kone. Nyocha neno kode wacho. Ni opuru ya duong moti. Ma kinyalo wacho nege bimore luo nyanza kani magi winji. Adwa kone no opuru no chako nyoro kaporo ten. To buru nyoche konyolo nyathi mathen to eto nyathi mathen pok manyolo gidhako kata di. Awacho koso kawacho. Jere gimodere nyaka ni. Wadwaro luor. Wadwaro ang'o?
Luor!
Kao kamano speaker mara mar county assembly ma Homabay.
Rep Maru, Honorable Bensouda.
Honorable Hassan Joho, our Excellency Gladys Atino Nyasuna Wanga, the party chairman, Honorable John Badi, the deputy governor, His Excellency Oyugi Magwanga, my colleague counterpart senator, Iluongoni Senator Moses Oseso, all the women representatives who have come here today, Patuma Network, and the rest, all the people.